Do you go to church as his wife, or are you hidden in the back seat somewhere?
No, I go as I go as the more than wife, because the sister wife is actually the mother archbishop of the church.
Njani?
Moving to Tanzania, man, jira bengwa shati, man, jira bengwa shati, man, jira bengwa shati. That's it. No woman, no other one.
Hey family, a quick one. Over 87% of you are consuming this content every single week but are not subscribed. That means you are enjoying the growth conversations, but you are not liking, you are not subscribing, and you are not sharing it with others. So please, I plead with you, please subscribe so that you can share the love, you can share the growth, and you can share this wonderful platform and wonderful safe space with others as well. Enjoy the episode.
It's something that's interesting. On this show, we've never done this before, okay, where we've had a conversation with a person's partner, yeah, and the partner.
Okay.
So it's brand new for us, and by the way, thank you for the time that you've given us. By the time this episode airs, the audience would have had to go back to see the episode that I had with Lesego. Okay. Lesego is your husband or your wife, you're going to correct me.
Okay.
Because in that particular conversation, we battled a lot with which word to use, which pronoun is the correct one. Okay. So you're going to take me through that, and we're going to come back to that. Okay. But firstly, who are you, sir? Like, where do you come from? Ikuphi imvelaphi yakho?
Okay.
Yeah.
Thank you. Firstly, mina ngingisichaza igama.
Yeah.
Igama lokuzalwa from my ID, umninawa. But ngaziwa ngogilindoda, which is ugilindoda igama lami lamadlozi.
Okay.
Yes, engilithola mangithwasa umngoni nomndawo.
Okay.
Kuhlukile ke lokuthwasa.
Sure.
Then when I was 11 years, 1994, bengigama lami kusigwagwagwa, which is bengithwasa isiXhosa.
Hectic. Yeah.
202 benguzana imvula, bengithwasa amakhosi. Means lento zokuthwasa ziyahluka kaningi, which is into nento ithwasayo kuzovela lo muntu lo yomthwasayo negama la lo muntu lo, because remember uvusa umuntu ongasekho.
Yeah.
Okay, ngumninawa isenemwa kaKwazi sithakazelwa umthembu.
Sure.
Ngizalwa umacebe khulu, which is umacebe khulu intamkhondo nsele umzulu mama.
Okay.
Then ubaba umxhosa. Originally background yabazali babuye Eastern Cape, kwindawo abathi kuse Idutywa ilali yasembewuleni.
Mm-hmm.
But bashona abazali sebehlala eJoburg.
Okay.
Which is mina ngizalelwe eSoweto.
Okay.
But
okay,
due to into zesintu and stuff, now umuntu ozilandelelayo go back to Eastern Cape, ngathola imvelaphi yami kwaba yimi loyo until,
yeah,
ukufunda ngiqale Eastern Cape.
Yeah.
Which is ngifunde Eastern Cape sub standard 1, and then ngamuva ngaze Joburg, ngahlala eJoburg until ngiqede isikole eBhukulane secondary school, went to New Foundation Technical eEastgate. Then ngaqala ke ukusebenza eStelling Clothing, ngasuka eStelling Clothing am use and Region Center, then ngaba seCMA.
Okay.
Yeah, like Fox Street number 127. From lapho ke kwaba nento zamadlozi siqama zizahlupha ziyasokolisa, end up nomsebenzi ongena once a week, ninini uyagula nini akwazi ukuhamba, qubuka kakhulu manje lesimo salo mndawo. It's when end up manje sengibuthi ngitholakala kayi-2 emsebenzini, nini angitholakali, ngifokase kakhulu entweni zamadlozi.
Yini eyenza izinto zamadlozi zihluphe? Loosely translated, what makes the calling problematic in your life? Do you start seeing things falling apart? Do you start seeing things not working out in your life? And when do you realize what this is the reason things are falling apart?
To be quite honest, ngikhule ngomuntu ignorant towards into zamadlozi, because bengikhula close kakhulu my late auntie. U-aunt wami kumuntu okhonza eBrule and sister. Then urealize ukuthi nginegift. Ngiqale eBrule and sister ngaba umuntu oba umprofethi.
Yes.
Then sizothi sonta mina ngizobona izinto, but uma uthi uyalalela eBrune sister babona izinto ezihambelana nesonto, bazosibona amajuba, sibona into ezihambelana nenkolo yakho. Mina ngizobona iopposite. Mina ngibona iy'nyoka, ngibona imifula, ngibona u-aunt wami omunye washona kwakuyisangoma and which is inyamazi yena.
Yes.
Ushone 96 okudala ngikhona. Ngibona into ezinjengalezo. Okay, ngaqhubeka eBrune sister kwafika isikhathi sokuthi kumele ngipromote as umfundisi, ngaba umshumayeli. Then you cannot be umshumayeli ungashadanga. hayi ngashada ushisa umama omntwana nami mangishada ngalobola sashishiseni ngoba right but nje
how old are you then
me age now
then when you are getting married
ngishada ngimncane I think I was 23 24
sure
because of kulela sort ubungeke ube ne position ungashadanga
I'm 30 and I'm scared of marriage
serious yeah but maybe it's not easy believe me ngashada nomama mntwana after sishadile hayi mani into sihambi kahle mani kuvuma into zesinto and I remember ekhaya leso sikhathi umuntu engikhulu ongihleli naye akekho into enzamadlozi suggest and I remember when kushona ubabami akaze kubekwe ngisho into ukuthi ulayithi ikhandlela iphinde yethu then there's no need of ulayithi ikhandlela because maphuma lo mzimba nemathuneni yalicisha kusho ukuthi ucisha indlela so nami nje ngibambe leyo nto ngibe nemoto ukuba nami nemoto lapho ngigubude nemoto like into siqale manje sifuna ukubetha until sigcina siyahlukana no wife because okay. Wife yena kubo nabo babakhe nomama akhe abavelile and then le language ejwayelekile kusho ukuthi ama-bishop
okay.
Baphezulu esihlalweni so ayihambelani manje inkolo yami nenkolo yabo ingimoshele umshado wokuqala
so you are just to paraphrase you are married at 23 24
yes.
To a woman
yes
you have a child together
yes
and then the marriage starts falling apart after how long you are married
if I'm not mistaken, umntwana bekena 2 years.
Okay, so your child is 2, your marriage is falling apart, and you are saying you think it fell apart because you are more into the ancestral side of life, but her family is more into Christianity.
Including the wife
herself.
Yes.
Okay, so fundamentally in your house, you guys were spiritually disconnected.
Yes, yes. Then, after ngiqhubekile naye umfazi lokho sihlukane, but I'm still kulela sonto. And I remember lesonto ngiye sengithwasile but ngithe mangithwasile because I was 11 years ngithwase nje ukuthi ngiphole I never have umsamo nanana
so
into ngayilanda I mean bengumntwana
you didn't go deep into
yes.
It because you were a child
then ngayiyekela after lapho ngabuya ngaba sejobek ngaphila impilo yami ngangena ku modeling ngakontesta ngenza bo Mr. Soweto Mr. Carlton impilo yami jaba right aba right ihluphe lento yamadlozi kuvumbuke manje side la kabo mama remember counting down zokuthwasa ezi 3
okay.
Makuvumbuke ukuthi kabo mama umama ozala umama kwakuyigedle kwakumela thwasa sangenze nix eyaba very depressing kuleso skhathi leso because okwaqala manje ekhaya kwashona kusadla kabo mama in 2 years so ngcwa abantu abayi 80
there's no ways
in 2 years believe me including my mom
yo.
So mangilibele kuvela kuyavethe into lesikhwama into lesikhwama umnikazi walesikhwama engathwasanga lesikhwama sasingcolile lesikhwama sasisibishi is my grandfather umama kamama kwakuyigedle then I had to go to thwasa to save laba bayi 2 3 4 nyana abasele
so people are dying 8 people in 2
yes,
years
and
because of a bag
yes
what is a bag
isikhwama sobunyanga I don't know what they call in English but by understand what is kwama thuthi for example thing bekusengama
okay.
Uyenze kami nenyashona but ekushoneni kwami lokunyanga bama ngipractice in a good man mhlambe there's some few things as wrong engizenzayo
sure.
So mase ngishonile I can't ukuhlangana man sisters wami la because of lesikhwama so kumele nginzele ngihluphe mibe umntwana nami whoever or close to me ukuthathatha lesikhwama sigezwe sizogezwa kanjani isikhwama sento shonile sizogezwa because of wena uyathwasa sigezwa ngawe mizo
okay.
Bika isihlabelo in a way
okay okay
yes ngathwasa 202 mangisentweni ukuthwasa mele ngiphume umama shone bese kuyena umela ngisiza aqhubeke kushona kakhona ke understanding nje ikhanda into ezincane nganakeki abanye ama accident abanye bayagwazwa nje i family nje bonke ukuthi manje iqala and i family be right u brother kamkhulu wami ke undertake izonto Richard Elias Cebu khulwa shona u brother wakhe bena mabhas esgolpola abaye bena ma taxi so kuqala manje kumosheka izinto
sure.
Okay ngihambe ngiyothwasa amakhosi ngibuye kamampeli impilo ibe right ngiqhubeke nempilo ngiqhubeke sihlukane ke manje naloma umntwana iphathi bekule ndawo mama umntwana remember nje besihlukene ngibuyele othwasa emsinga still nga stop izinto zangisebenza because ngithanda this woman
okay
masihluka naloma umntwana sengumprofiti ke ethofa apostle already ngithola omunye khona esontweni ethofa apostle umama umntwana wami wesibili
so you divorced the first one
yes
complete.
And the lawyer says shattered in complete of property
sure.
Everything we end up say a divorce
do you lose everything in this process
luckily man fake divorce azange ngithi sishare or senzeni because bese ngibonga ukuthi after kushone ubabezala vele mother in law bengangizwisisi vele kunane race sinyana bebephuma from a rich family
okay
which is umama bekuy matron umama ezala
yeah.
Ubaba i doctor Kosi unkosikazi wami ube u nurse that time manje exams kuy matron la Ellisfield
okay.
Net care so bekukhona into ngathi ine competition yalo
sure,
undermine
sure.
So sigcina sivosa masivosa I remember i lawyer ithi no kumele ukuthi make ya ku pension uthole half of i profident fund yakhe so I said no I don't need anything
I'm not that type
yeah.
Of guy yeah
and which is angithathe nix
so
including the moto besamba ngayo uhamba ngayo
You left and said, I continue with your life.
Yes, yes.
Okay. You're an honorable man.
Yeah. I come back and I'm going to
force
empilo yami. I told always to be honest with you. You told the same church, obviously, so we have the same problem. But I doubt thinking, all I can say, I think the same color, and I'm saying, Fonugu's phone, what kind of a person I am. Yabon, because imagine yabon go to okay. Ni naye, patunal and don't go to Kaza when Lana and Abafan. So I'm not sure that I pick up a Leonto because Zang Silwe, Nabuya, we 660, sweet 16 of Chanawami, Mutepagin Patlava Hamp. Okay, of course, because of the outer is because of the second date, being certain, but Namping guilty. Utash, what if Utoli Utim Clavin has something in his John Changayo in terms of intervals of okay?
Why are you hell-bent on being in the church when you know you are called ancestrally? Because so many people think those two worlds don't meet.
I think no funu pili mpilo ya bazali.
Okay.
No funu pili kuchi skuli la ikaya sisonda.
Sure.
Yeah. And you are born into zakat and believe me, akonda meilunga. Beng istage such a state na sendini, akonda ngati ngayenza, wali, beng sonda lapa. I'll be lying. So I'll be spelled after spelled. So I'm going to send in writing in any and so was to come so busy ambulance. And maybe figure I couldn't be to clip this thing in a way, but so tanda as I've been seen to almost a corner as a son. But when the one can logo part, I'm not to have me right until in Puma Gelap among Pumetu for postoling a conscious Ion, which is his own son to Gabo Mamma and Veli. Na sonde sayo na ima ndoza matlo seze ya kala ze ya kupuga. Uveli pukutaze ni unabuiselu msamu. Remember being tuwa sangshie being imani.
Sure. Kasa
ndo zoti niya contesta. Fudu mkalu kuchwa ila bolundi leso skating. Zomba na bolundi my late cousin umpilo. Amba from free staff. Upi zila na bomlamli na bopren. So mpila esatla ngani kutu nzo libala. Nimpe po nisnave. Ngambe na bukutola kwa mi-accident la poge. La kwa fika kwa nandu ametifa utatulu msebenzi. Uya hamba usohlala nathi or uthatha lo msebenzi.
Umsebenzi is
ukuthwasa. No, no, sengithwasile ukuthi ngibuyele ngopractice.
I hear you.
Remember nyathwasa nyashiya, nyathwasa nyashiya.
So, now you have to fully practice
yes.
Umgoma.
Ubungoma.
Yes.
Hayi, kama mpela ngothi into zabangane strange sangisebenzi. Umuntu othanda uhost ama party ke giyazi ukuthi nje every year ngizohost iparty busy nje.
Yeah.
Stop ke lo ka ngibuyele ukupractice ubungoma. Kulake manje ngizothwasa into okuthiwa ke umngoni nomndawo. La epika mukili ndote ikaminga zwangalo nge manje. La ifile lapho ke la ifama yasuka ke yaqala yaba right. Noku realize ukuthi no man kahle kahle mina ngikho lento la mantombazana. And let me just stop ukhetha abantwana babantu. Let me just focus kule nto engifuna plus now angisahlali and ufika abazali ukuthi manje bazongijaja.
I'm independent.
Yeah. So why should ngimile ngiphile?
What age are you then?
I think
30.
30,
okay.
28, 30.
Okay.
Yeah. But not that you realize that you're so scared. No. The things are but in the ubabam.
There's self-acceptance.
Yes. Umduana, sing nabantuana. And funny, oh, you are umduana. Ngimthola and your contestant Northwest and represent Gauteng. Cholin Tombazana, La Payana, Inclinami, Abangani, Basheli, Yimanjong Abambang. And this is a million bambi.
To prove a point
with Namu Fan, and then I mean, Yanya, a Bible, I go to him and when okay,
there's internalized homophobia.
Yeah, one?
Yeah.
Then go and try this beautiful woman, I bowl, Thomas and a slang, and a good weekend to go to Mumtuan, which is Friday, Saturday, Sunday. Mangbuya, oh man, I be honest, like in Yakang for a lineman after 4 or 5 months, I'm afraid to not being pregnant. Mean how? Kanchan. I don't know, I'm feeling pregnant, but I am not saying we. Because mina ngine boyfriend yami vele la.
Sure.
Nami ngine girlfriend yami Soweto. Umntwana vele, make vele umntwana vele
uyimi
kabuhlungu. Make vele uyimi kabuhlungu and manje akakhona ukusisisu kabo no boyfriend yakhe 3, 4, 5 years I don't know. Because manje kuba into ye that weekend. I antwama se Northwest passed away a phone him now umntwana uvelile and umntwana uwe. Kama mpela sithathu siswami kodwa shona umntana kantwami sithathu andisi umntana le yimi. Now remember nje nginomntwana and manje mina sengifuna ukuphila le mpilo yami ngapha lo engizwana naye vele la ijobeki uno upregnant as a result somunye wange 5 September omunye I mean 5 November omunye 26 September same year abafana
nalo omunye from back there in the pageant
nalo omunye from back then which is na 3 abantwana ngesikhathi nje esincane esisheshile
yeah
okay ngithi ngikushito ngisizile because kusho bengizophuma eventual with K life ngibe inhlanhla then ngiqhubeke ke nempilo sengipractice nibungwa ma full timing sengithwasa manje umnguni mangithwasa umnguni this thing they call ukugajeka ugatshe kule procedure abayenzayo ukuthi bathole ukuthi kahle kahle ibani okuhluphayo kwenzakalani why into sinjalo bese ngithwasele remember amakhosi isixhosa sengithwasa manje le imngoni nomndawo la kuya become ugilindo mangishayela kuvelele kehle ke from Eastern Cape anglas I doubt even my father uyamazi ubaba sekishonile athi ugilindoda yabe namakhosikazi ayi 8
sure
I 8 yalaba khosikazi uwashadile unabantwana nabo kudala ama side dish nyana wakhe laba bayi 4 5 nabantwana ngaphandle hayibo lo muntu ubephila kanjani makhuluma idlozi kimi kulomuntu ongithwasisayo athi and mina ngifuna lamakhosikazi mawuthatha lesikhwama sami salobunyanga ngifuna wonke lamakhosikazi achaze ukuthi lona ukwenzani lo umgcini isikhwama lona uzozala ekhaya lo uzophuma naye ibe imessage impilo
sure
then ugobele beke ngithwasisa likely nabe ke sibeke shade esithenjini but bona bebe two gobele bengithwasisa vele athi kimi no mkhulu angeke nami ngibona ukuthi nje angeke ngikhone plus lapho ngisasidatela umuntu oyi one ayi kusithenga imbuzi kuhlatshishwe lezo ukuthi I cannot have abantu abayi-8 kabampela bengingikwazi ukuthi zoqala ngakuphi ayi after yenzekile 6 months down the line ihluphe le nto ifunele abantu bakhe abayi-8 I end up try ukuba nabantu abayi-4 sengiphumile-ke manje kumantombazana ngibe nabafana abayi-3 sizama impilo yethu si-engajane sonke labafana abathwasele nabo kube right nje until this woman ozongena kule 2 boys uzoba unumber 3 yena yena athi uvuke nephupho make vuka nephupho and efani party uthwasiswe yimi ne and she knows ukuthi I'm gay means make ezothwasa uyabona mdating lo mfana ekuseni make ezosibulisa wenza breakfast ngihlala na this guy aphupha into zasekhaya ehlele emva komnyango bemgqokisa into zobungoma izo zamasiko esixhosa ay noma langa lo nto leyo bathi bodlisa unsiki that simply means kumele ushadwe la but now uyazi ngiphila iphi impilo hayi mina baba ngina problem lephupho into lezi zakho kamampela angene intombazana ngibona ukuthi there's no way ithi ngimlobola and ngamlobola not kancane sasihlala nale ntombazana abafana bayithu nale ntombazana sadita
the two guys are in your household she sees them
yes no ngihlala no one
okay uhlala no one
yeah but uyazi ukuthi bayi two
okay
because uma kunemsebenzi uyababona uyabenzela ibreakfast but uphupha that thing and ngikhuluma ngentombazana enhle uma ingangena istudio ngathi kamampela ayi into yamadlozi ayi siyizame so i-3 kube right futhi and I don't wanna lie angazi yamoshika kuphi kanjani bukurana smooth I remember bengifakele amanye amahloni last emaponya these two guys bahlanganisa imali nentombazana bafuna ukuyongi-engage mina ngiyafonelwa i-cousin yami woze emaponya mina nawe uyafuneka manje yini was ngiziyele nje ngigqoke nje uma ngifika intombazana naye nama-boyfriend wami oyi-2 baguqe kwe-3 bangipropose so but kimi nento yokuthi mani nentombazana kamampela so ngitshe uthini okay intombazana uzoba undlonkulu then abafana ngizoba rentela omunye futhi uhlala ekhaya mina wena wozohlala la because wena uzozala ukhulisa isibonga into eshintshe intombazana ine-long run I think nabantu because manje sihlukene but siyaxoxa unokusho ukuthi eshazi baba ngiyasisola ukulalela abantu yini they always say umuhle kanje udeserve ungahlala kanjani namagay ushare nabafana kanti umuntu ubizo lakhe belibizele ukuthi abe la sahlukana ilife yakhe yaba yimess ngeke ubhilive ukuthi sixoxa every day as a result manje sikhona ukuxoxa nangala bantu enginabo makunenkinga naye ngixoxa ukuthi sengithole umuntu akho into yami elungayo yazi impilo yami ngathi sangifunisa emuva but ngazitshela ukuthi I will never go back to amantombazane
I'm sorry to interrupt you
yes
you're saying idlozi ancestors yes. can call a woman
yes.
to be married to a man who is gay a man who has accepted that he's gay and be in a polygamy in that situation do you believe that it was the ancestors that called her into your marriage.
Very tricky, igay two.
Yeah.
You can be beke bona impilo yalaba.
Okay.
Oh, yena beke ithe because namanje akekho ngakuthi ngishadile uLesego no bafana. Amantombazana azofleta. So in terms of that akusazi ngoba iphuphe wuye.
Yeah.
But if ungaye emakhaya kunabantu abazalwa ebukhosini isikhomphaza ukuthi emele benomfazi libele gay. But labo uphushwa yifamily agcine indlela leyo nto leyo so kuleyo nto leyo I'm not 100% sure ukuthi idlozi bokuyilo obokuhuye but that woman intombazane se-orange farm akazi nix ngezinto zesixhosa iphupho lakhe laliveri clean and straight so umuntu one-answer right uyophuphile because angeke ngithi vele kwenzekile because I mean apart from iphupho yena uyazi uthini edlozini mayiphaphama akakasho ukuthi hayibo mina ngivuka everyday la ngenzela lo muntu ne-boyfriend yakhe ukudla
how was that marriage with her during
eqinisweni ngokuperfect
okay
as the results I remember ngimenzise license ngatholile umsebenzi yamoshika la after eqeda ukusebenza. Uyazi masemsebenzini uzobona abantanga yakho ubona abafana abathafu bonke ukuthi ayimarike lento ngathi ayikho because iqala ukushintsha uma ikufika lapha.
Ubona abafana who are single like you.
I think so.
Yeah.
Uyabona. So angazi ngizothi yamosha because imari nje endlini yonke into be right, according to be bad, including embedding. Akunakuthi beke shoda ngani. But I'm being honest. It be yeah, right, right? Yeah, because yeah. If being eco right, when you get close to 3 years.
Okay, she leaves.
Then it's a penis. Ukhlukana kwethu kamnandi, send me a message. Ay, baba dala ngukhetha. Okay, bese khona into nyana nje zokuganga nomjolo nyana and stuff. Maybe mhlawumbe isikhathi akasitholi kakhulu. I don't know. Kwaba loko, but waba honest. Wathi baba sikwazi ukuthi singaxabana ngibuya kude nawe kunje ngeke ngihlala ngokuthanda, but ngifeel ukuthi ngikhulule uphile impilo yakho with labantu bami abayithube ngibashe bengihlala nabo leso sikhathi bengizwana nabo. Then kwaba right, waqhubeka waba nami empilweni as namanje benami. Uma ngishada u-first wife wami lo ukhona, uma ngishada uLesego ukhona. As usekhona namanje empilweni.
This is your third divorce. Or am I wrong?
Laba bayi-two. Kahle ukushada. Kuhamba bomalume mhlambe kulotsholwe ngilaba baye ingamantombazane sami saphila lempilo e straight.
Okay.
Then masefika la kulabafana bayi 2 zange sishade zange silobolane savele nje ingajana lomjolo ogcwele ubonayo la ku gay life and stuff. But for me kwakuyinto engangiplan ukuthi izohamba izifike lapho. Ukushada straight ngithuma bomalume bafaka amajazz bathi sizocela imbali enhle la ekhaya. Ngiqale ngalomshado enguwe manje.
So you saying you only married the two women?
Yes.
But the guys that you are with, you would say you are not legally married.
That time.
Okay. Yes. Okay.
Yeah.
And at the time, who's in the marriage? Is it Lesego that I know or is it other two guys?
No. The other two guys.
Who are they?
Bakhona, amunye, okay, asikho in good terms, umaphosa, uphila impilo yakhe angazi kwenzakalana, apparently nayo unesonto manje, blah, 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 blah. And then omunye usesekhona, uthwase kimi, ukhona empandeni, besonke na izolo lapha kuhamba isine small ceremony. So ukhona.
So he's still in the union, in the yes. Relationship.
No, with me.
With you.
In terms of dating?
Yes.
No.
Okay.
No. Umuntu engithethe naye manje labe ngibashadile manje abayithi which is Lesego and Bafana. That's it. No woman, no other one.
You met Lesego when he was very young.
Very young.
How did that make you feel?
To be honest, it's less cool manga yazi ngithi azwena wangishela athi ha bengizokusukela kanjani ubaba omdala kanje. Firstly, uchaze ukuthi hlane kanjani uLesego. Hlane very tricky nyana because they came to my house ezofuna one of umngani wakhe. Mabefika lapho umngani apparently umngani ongatholakala akalala ngekhaya ufuna wabazali so kune Roma yokuthula phakwa kwami. Othi ufana nathi akekho kwami. So ngithi mina okay it's fine. Uba noni phone phakathi kwini I think there were 3 or 4. So that makefika or ngimbona ngikhona ukunifonela nimthole. Then kanti amanamba kaLesego. Awu Lesego so umuntu esimane siyaxoxa ku WhatsApp akekho majolana. Una-13, siyaxoxa ku-WhatsApp, umntana omncane nje oziphaphele, nini sikangixoxela uhlushwa amadlozi, kumele ahambe ayothwasa, kwenzakalani ekuthwaseni, since mina kudala ngikule ndlela, ngiyam-explainela, ayothwasa into esone, so ngamampela ahambe ayothwasa. Uma iqala ayothwasa, man, lo muntu kunento evukayo exoxayo, nayo uyabona inkulumo zakho ukuthi akekho ukuthi ngiyakufuna or ngiyakuthanda, but you can read between the lines ukuthi no, man, le nto khona la iyakhona. Okay, kube abuye ephehlwini. Kuhlala unyaka ushiseke na 14 uqale lo mjolo lo zothi uqala una 13 although kumjolo ukuthi manje nayi etime umuse esikoleni for lunch lapha kulalwana khonto yenziwayo until into ethi qine may when he was 16 minus 16 ayiqala into kwathi manje nomjolo kamampela okay we end up sigcine sti data no Lesego mang date uLesego ke kukhona the woman we phupho but izinto asikakabikho right siseqala ukubetha la siseqala ngathi sile imali ekhlukaneni. Yes.
No, carry on.
Okay.
Yes.
Take no Lesego. Okay, begem nane, give me questions. Eish,
ngaba.
Guilt, yes.
Okay.
Guilt, yes. Eish, lomntwana mncane, but sengiyamthanda. And then 9 doesn't say kunothando lana. Hey, mara lomntwana, I think kulingana ne firstborn yami. Yabantu sinjengalezo. Sihlale, hayi nje uthi azini, ngizomjola, ngikhulisa, ngizogijimela into ezokulala until ngibone ukuthi ikhona lento between Nanai or who you corner or Umtana Shemus Bonelum Kulumanem de Telipilanch school. And of course, I mean, I got to know we are eating a lunchy Umtano for the status. Yeah, but in Jal King is Kuliselena, Sukuli, Sukuli, guilty little corner, Gakulunya obvious. I went with Zana Lubaba, Lubabi Aguza, Lubaba Gatandi challenges to Sangananazo, Mom Chekile, Bonaban to be piggy more to automatically so guilty. Marwari Fati, Nkalangalum Tuana. Njengaleso hayi into edagcina yenzeke njengoba sigcina sishada noLesego.
Do you ever get over the guilt or do you still feel like you took his childhood away from him?
Honestly speaking, especially if kuzoba khona into ezinathi ba nengxabano and see ukuthi Lord kahlahle umntwana iyabuya leya guilt. As a result, at some stage I once said kuyazi ngicabanga ukuthi ngidlale a father figure and go uyodlala. Like to Kula Ganan, go into good age, but man's good no tan, Niagasas bone when in Dow, Epseptilla. And they mean a gim send into goody from gimme Uzo Tetobani. Life yake, because if it was a wheel in Tanganzaka, suffers some conin is funimalia quarter, a casaito langa leampilo, and the worrying him was still his carty, going tambo somewhere. So he killed Niggy Sliding Abuk.
I'm asking these questions because. Sinenkinga in the country, and we need to address it and have an open, honest conversation where it is happening. Ukuthi obaba badala baye inganeni, they use ingane, they groom ingane to the extent that abanye bayayikhulisa ingane igcine sezidla ama drugs, ingane zigcine zingazazi ukuthi zifuna ukwenzani empilweni, and their lives are ruined by lo baba omdala who just couldn't keep it in his pants. You know, so I just wanted to see you reflect on the process of ukuthi. Do you not feel like you were one of those baba badala? And if you say you weren't, how were you different in how you approached the situation?
Ngiyakuzwa. Honestly speaking, the most science uyibheke la kuwe. I don't think uyayibona into wrong, but ukusala nje ngisho ukuthi especially sizoxabana kube seninini uhambile akafuna ukubuya endlini. Ibuye ukuthi okay, when I was 13 or 18, age yakhe 18, 19, 20, now I was doing the same. What if manje ifokuyintombi sirope ubuntombi bakhe? And then
sure.
End up if ngisizulu ibekwa kanjani
end
up manje kuntombi bakhe akabazi from being intombi to umama womuzi
yabona
so ngibeng then in terms of into nje abe being try ukuthini nje ukuthi okay if we need discuss sakhe we need ukuba ebanganeni bakhe we need ukuthini akakwenze lokho so that angajumpi lesa stage because in the long run uzothi la sengithi manje mina ngina 60 mhlambe yena 45 kukhona zokuqala afuna ukwenzani leya nto yadolisi because azangakhona uexperience ukuthi yo ukushaya umfana ukuma ekhoneni ngichekiwe yo ugijinyiswa abafana lento esedlule kuyo mina ngivele ngagxoma ngabasemshadweni sashe stand ukuthi makufika into yalomshado mina I never plan ukuthi sobe sesishade age of 21 but bengimuzwa masixoxa mina mana 21 ngifuna ukushada mana 21 ngifuna ukushada mina being guilty nokuba mdala okay mhlawumbe nomuntu ofuna ukumshada uyabona angaze ngicabange ngibe ngazi kahle ukuthi ngiyafuna ukuba nayo impilo yami yonke until igcile into seyafika until ngijust ukuthi yazi mfethu i-birthday yami and mina plan nami from eskoleni was when ngenzi 21st ngizobe ngifaka i-ring ngishadile hayi man baby buzo ubushado ubani yabona ngifuna nokuthola ukuthi ithini into athi uwe mina from ngiqala ukuhlangana nawe I know ukuthi umuntu omele ungishade and mina ngizofela kuwe. As a result, 21st year, I said, Ganadilla, Safaka Masuti, as if Zamuval is peace, Salum Shat. Because Mina never thought between 21 years of Funu Shat. Everyone remember 21 years of Funia, Epanyaza,
correct,
Ufunio Chaiva, and Ukshata is something else.
But this whole thing,
yes, Funu is so thing, Ukshata, Kusulaman Tombazan, and I leave the trading com. Umuntu ayifake le pressure ukushada ngiyenze le birthday yakhe yokuthi okay ithi ngenze le birthday iGanadina ayifunayo two of us kube right sibuye but still into lomshado libe limile asuke umuntu athi ngicela ushintshe iring ushintshe le ring ungithengele enye iring hayibo lo muntu azayifuna into yalokushada then until manje seyiqala manje vela nakulabantu abadala ke manje go back to manje into edlusi ngiphuphe lapha kwami ngathi kumele abanye omama bafake izishweshwe mina in my mind I thought abantu besuthu bagqoka isuthu hayi ngimtshele mangimtshela ngibiza ifamily yakhe hayi mani ngiphupha so and go back to my gobela gobela ngiphupha kanje athi no phela lo mntwana ozwana naye uthwasile and manje ubuphupha abantu bemigidi mifake izishweshwe isitha labantu bafuna ukungeniswa nihlanganiswe ngokwedlozi so yabona even if akusafuna ukumshada manje into sayingenelene nasedlozini maybe idlozi lakhe liyam save or whatever hayi ngibiza imeeting ya family yakhe neyami kuhlale phansi khulunywe ifamily yakhe ngiyichazele obviously age different bayayibona ngempela ugogo wakhe utrust that no lasambe sohlala phansi siyifimpi because manje uzohlanganisa amadluzi means uthatha idluzi kaLesego uzolifaka la kaKwazi kanjani hayi kwabuye ifamily after seyikhulumile yothi nokuzomela umlobole means sifika kanjani into yomshado because mina ngisabheka umuntu ufuna uyodlala kama mpela ngithumela bomalume ngimlobole kulasi igcine sishada but yena from ikhula emyakhe make na 21 years ufuna ubeshintshe isibongo yena eshadile ngamshada kanjani
Mr. Kwazi, in everything you speak about it sounds so heteronormative. Why is there no homophobia in all of this? I mean, nikhulele South Africa. You speak about it in such a normal manner, which is good because it means sesiguqukile, we've changed our minds and we've transformed and people get to live their truth. But why do you think your families are so accepting and there's no homophobia? His family as well, calling you and saying, wazolobola, why do you think they're so accepting?
To be honest, in a question mark somewhere somehow. Why I will say that is obekisa ngam. Obviously, ubaba make ngizala nomama expect ukubona abazukulu. Asithi anginabo. Ngifuna ukuthi ungunderstand. Then all of a sudden I decided ukuphila le mpilo engifuna ukuyiphila. I think because of abantwana abaningi baniglethwe ngabazali being gay bangasepthi ukugay. Abanye they end up bebhema the same drugs ngokukhuluma ngazo. Abanye end up, for example, I do have friends more than 4 or 5 okhule bengafuna ukuthi abe gay ekhaya benyanya ukugay bamxosha. Today they're well rich bayihlala endaweni zabo. As a result, omunye uthe make sure nathatha imali yakhe wadonate ngayo entandaneni because family yamniglethe. So, esikhathini samanje, I think abazaba nento ukuthi kunokuthi ngimluse or kunokuthi bathu uyaqhekeza ujump amafensi ubamba inkunzi uyarepa angamane abe yigay
okay
mina ngiye ngibheke kanjalo
sure.
Why ngibheka kanjalo kithi bebengafuni nokuyizwa remember amaxhosa asemakhaya but my aunt lo bengikhulisa bangiqala usaphi a elibele time namasana lomntana bengiwabona makumele bonke abanye abantwana bayolusa inkomo kuywe ehlathini ngesulu kuyodlalwa indlami kwenziwani bayibiza nje ngesulu yena ufuna iyotheza as a result khona into bathi iziko lapha ekhaya lapha kuronto endayo yokubaseleniswa ngodaka nobulongo eyenziwe yimi liyanje till 2 days ekhona so andibeke mangento ukuthi hayi mara lo mntana uso mina engimkhulisile emasayini wakhe beso namanje samangala ukuthi umithisile sathuka nokuthi ulobole so mina on my side I think ivele bebebona ukuthi kwenzakalani and ukulobola kwami kube namantombazana akusinto babe expectile so for gimi kwaba easy ukuthi bay accept ungeke wazi ukuthi bay accept ngoba bay accept or bay accept because besakuthi sizomluza because iyaduma into ukuthi umuntu uzibulele kuba kuba bafuni asina ima TV kuduma ukuthi okay itori act bamniglethile agcine sekehlala kuphi agcine omunye ezibulala ngicabanga ukuthi kwaba yiloko ngingengazi ke manje in this case because in this case is different kumuntu oshiya umunye nge 20 years in between so ngingakho ukuthi family yes family yakhe ingene kanjani kuze kanjani bay accept kanjani yena uyi address kanjani because I once ngilanga ngizwe mother in law which is mama Lesego eqoqa general atha mina kuko konke nomuntu anangaba gay athathwe ekhehle edala unlike lama gay ngwabonayo manje so wethu kuyaphunywa kuyangena kuyaphuzwa kuyadakwa kungcoliwe and stuff at least la thathwe khona noma iqhamuka lapha usaba ukumkhomba so kokunye ngicabanga ukuthi mhlambe nempatho yes uyenze ngenzele ease nempatho lento yenza umdala umnye mncane but there's isidima kuyo yonke lento nendawo ke thema ifika kimi namanje sasilwisa yena ufuna lezakha akhulele kuzo ene mina iposition yami ayingisi lapha esporting sasesikasilama
ecredit
so I think izinyezi ezinto and yena usemncane usazofuna ukuba ngabe bakhe bahamba lapha uzofuna ukuba lapho impilo ayisayifuna nami ngidlule lapho so I think yethu iaccepteke easy because of isidima enye into engayinotice ebhekwa ngabazali which is nami into engayibheka kwami umntwana ukuthi okay wenza lento ayiphumayo ayiyenzayo uyaphi ngayo okay sesiyikhuzile labantu sebe about almost 13 years 14 years 10 years ulibele khona umntwana ethu mhlamba kasweli and asikaze sambona emshayile akambeka isandla ebayalwa siyaxabana but banendlela yabokuyilungisa and ema be right umntwana ethu right siyazi simtholaphi unlike tho umntwana washintsha seke sedebene uthola iboyfriend akaziwe ekhaya ukuthi kwenzakalani mina ngayibona ngathi because of isidima nendlela esiyenzayo ihlonipha ama families wethu
iyo
yenza ukuthi mhlamba igcine kube yinto eyamkelekayo or iaccepteke to the families.
There's another life of you. You've spoken about how being in church almost ruined your life. Why did you start a church again?
Isonto I think ilithanda udlule ubunyanga.
Yo.
Ubunyanga yinto engiforced yamadlozi.
Okay.
Isonto into engiyithandayo. As a result mathwasa kwami, I don't care ukuthi bonga sonto ekhaya Sunday kwamakushiswa impepho kuphadlu kuyasonto. Then maso phumile zwaye kuphila impilo yakho. Mase ngivule isonto bengibe ngihlushwa amaphupho, ngibe ngihlushwa amaphupho and then into ukuthi eish angithandi umncwabo uthi mayemncwabeni especially youth, especially gay life uzothola kuningena order kudakiwe akunamfundisi kucela imfundisi. So ngikhule into ethanda isonto ngithanda ukukompera ngomuntu othanda i-challenge. Sure. Competition in a way. But not a competition umuntu uzoyi-interpreta ngendlela izomswita but nangiyibeki ngelo ndlela. Ngithanda ukubuza ubona ngileya mpilo yabo-Desmond Tutu ngiwumuntu okhona ukwakha esizweni. Ngilowa muntu wangukuthi eshi ngathi akahlali e-CWJ means ngathi akahlali eSoweto. Umfundise ejini kumele ushade abafana. Okay, siyadlula lapho. Sonto into-ke libe libe ngilandela ngiyayithanda. I think ngilandele because nami ngikhulela kuyo into engiyithandayo. Until ngithole i-history ukuthi no, ukhokho, ubaba, uzala bobaba bethu, kusadla kabobabami, kwakuyifunda yesonto. But angazi ke amasonto akudala abantu agqoka black and white nengwe abotopia ngikhoshoyi kankulu amuthukuyimala amasonto abogogo akudala
I think African gospel
into esinjalo nje then umkhulu wayelapho umkhulu washona ngabe nento time and if ekhaya kwakune kwakufika kunemuntu wayifound isonto why not plus namaphupho amangiphusha into ukuthi ngingahola kumuntu ke wherever la kufika khona ngihlezi ngithola ipermission angikwazi ufike ngengifike emsebenzi uthi wena uzofaka idansani ngigcine lapha either way ngizophuma ngizof supervisor I think nje isiphiwo sami orugcobo lami ngabekela ukuphatha in a way ngavula isonto ukuvula kwami isonto ngiqale ngoba nesonto lama Wednesday angithe ngisangoma ngama Wednesday isonto lesonto lakudala sikhula icathulo kushaya isigubhu abantu baqutshukelwa amadluzi abantu bayawa sikuphuziswana amanzi ngikha amanzi omthombo into enjalo yaqala kanjalo until igift ikhulu ukuthi no wena kahle kahle mina ube nesonto elinejoin isonto elinejoin ngalivula lesonto mangilivula laphila la exist as a result ngingalontsha la register isonto nginabo mama abadala nabo baba abadala abasonta kwa mangiqhamuka kuthiwa nangu Archbishop Kwazi tricky part manje mose sonto impela expect ukuthola umama no baba walapha mina ke mangizovula isonto ngaba honest actually ngithe mangiphuma into namantombazana ngaqala ngobiza ifamily yami this is impilo engifuna kuyiphila from now
sure
then make room for wena or ni allergy kuyo that simply means awuzuza kwami ngoba uzothola iallergy simple
yeah
yeah ngafinisha ngama lapho nginento ukuthi ukuqala ngihleli kwami ngiyazondla whatever problem iqhamuka whether kuyashona ukwenzakala ngiyayimela then I think manje ngubaba omuzwa wami which mina ngithatha ama responsibility ukuba ubaba because even sure. Ngishada umfazi kodwa bezofika simthandi lo then mina I'm not gonna phila impilo ekathandwa
inina
yes
yeah
kizophila impilo ethandwa yim and uzo accept into ethandwa yim and uzokwenza ukuthi abe feel comfortable endaweni yethu
correct
iyaqala lapho so noma ngivula isonto babe fika abantu manje umama futhi ka mawubuza umama uhlale sithume somfana nomfana ebondweni ungena you'll read between the lines ukuthi okay shoti mama no baba
yabona
so mawufika ngiyachazela oh uphuphele isonto uphupheni ngaye ngiphuphe ugogo wami wayegqoka iblue and blue and white so mangilala ngihle or mangidlula ifabo makhelwane ukuze isigubhu ngifile ngathi ngaba la ngithi hayi ke ku right la ekhaya ke umama la ekhaya lo nentshebe lo ngalivula isonto lama makunamasonto simenyiwe njengoba nje 80 simenyiwe kuno bishop olontsha isonto ngihamba no husband wami mabengena ngathuthu nabo wife efaka makwayi ngiyena no husband wami and ngizobe ngiqamba manga mangathi ifihlekile but into ebuhlungu ne-tricky kulento most of abantu bamasonto 90% are gay bahleli nabafazi
hayi bo
I'm telling you abanye banamasonto ngiyabazi nalo siyaya kube bayasimema umfundisi wena kunapartner wayengena partner because usaba ukuvela ukuthi ushade umfana then lo mfana uzomfihla until when kuno Archbishop wangibizwa wathi babukwazi ngithanda into eyi-1 ngawe nawasho same wathi nginabangane abaningi njalo every year benza imigidi yamasonto asikaze sambone engena nomama wakhe abanye uthi baye bahayara ubakhona umama wakhe for lelalanga lela I'm telling you
what
yabona ngokufakela iphoto isixoxa on TV on radio uzozwa amacomment baningi amasbishop angena abafazi mina ke ngadecide ukuthi angizukuphila impilo yokuthi ngifuna ukujabulisa ubani ukugcobola kimi igay lidalwe uNkulunkulu lo muntu
yeah
that's why mina kula mesonto mawungena uzothola mina no husband it ends there
do you believe that impilo iphilayo is one biblical and oh you are defying God's will and succumbing to temptation
okay ngizophendula ngendlela very tricky mina iBhayibheli engiyifundayo ori since kuyimi akukho la ngabona khona uJesu Kristu nomfazi so ngeke iphambuke neBhayibheli kuba nomfazi kaNkulunkulu
yebo isiphuzo sami
siphulo ndawo Agukho ugcobola kuwe because even if ngaba nomfazi igift yeyakho uzogcoshwa kuthiwa ubaba uArchbishop noma Ash but ubizo yelakho.
Yeah.
Partner uzozingenela even obizo lakhe lwakhe. So abaningi especially inkonzo zosindiso they feel ukuthi when you gay u against into kaNkulunkulu or uphila impilo kaSathane izimo and stuff but umu gay lidalo uNkulunkulu. So mina empilweni ya eside lami ngibelieve ukuthi ngiphila normal ngiphila lento uNkulunkulu ayifunayo. Ngam.
When hearing the end of our conversation, do you believe that with the 20 year age gap between you and your partners, what's the age gap with your other partner?
18
years. So let's use 20 as a round figure.
Yeah.
With the 20 year age gap between you and your partners, you having dated women before, divorced women,
yeah.
Had children, explored everything, every facet of your life. Do you think it's fair on the partners that you have that you are dating them with such experience that you have with dating and love and the power dynamics that are involved? Or do you feel now where you are just living your life and you, please don't judge me.
No, I won't.
I'm just saying, Ugozi, is that your perception of how you're living your life, Ugozi? Just don't judge me. Allow me to live my life.
Yes. Mina ngibheke kanjalo. Ukuthi ngiphile impilo yami ngendlela engicabanga ukuthi right for mina. And abantu bami, if they are happy, they want to be with me as much as ngimdala kangakanani kubo, then which is ngiphila normal. Or mhlambe ngisikhonsola ngenye into. U-anti wami lo ngikhulisile. Make ezoshada. Indoda yayimshadile but into zakudalakhe. Indoda yamshadile ishiwe anti wami nge-30 years. Which is anti wami was 13 years make shadwa zangashelwe. Wayezele emfuleni ozikhelela amazi, into zakudala bafike angaze isiZulu bathi manje isiXhosa bathi ukukuthwala.
Yes.
Bakuhudula uhambe sokubhalela kini. As a result wagcine ngesikole ngacela kusanda 1 or 2 angaze uyifunda but was 13 years. Can I tell you something? Umkhulu wami ushone ne-92 anti wami manje una-76, 78 angikho sure. But besahlala together till today. Until bashona. I tricky part ke manje ozakudala manje asifani. Kudala bebebekezela abantu. Mina the only fear ke noma ngasangibuza sengayidlulisa enginayo ukuthi in 20 years from now uzobe nginangakhi uzobe nangakho phakuna. And
kuzobe sengakala love me
all this yes.
But will they not see ikhehla this old ugly man?
You understand?
Yeah.
So khona intangaza bezama muscles. But ngishele ini? Ngizojumpa leyo bridge mangifika lapho.
Correct. There's a question I always like to ask my guests. The audience will kill me if I don't ask it. What's the one thing in life that you know for sure?
Itrikinge nangkosho.
Yini empilweni oyazi okholelwa kuyo ukuthi le this is what life is about and it will never change.
Angikusho ngiphendula right but ngicabanga ukuthi into engibelivela kuyo mina mhlawumbe nama powers empilweni engeke enze ukuthi impilo ishintshe.
Sure.
Imali. And believe me, uthando lingenamali alikho.
So honest.
Imali. Because uthando lingenamali alikho. That's why noma ngihambile ngihlangana nawo lama muscles ngubheke ngithula umuntu wami intanga yakho angishake cake. Because umuntu wami uzofuna ama prawns ngikuwa afford. Then he will come back.
Unama muscles aya ama prawns.
Yeah.
Mr. Kwazi, ngiyabonga for your time. Thank you for enlightening us. Hope you guys enjoyed the episode. I hope you guys got to learn something that people are different in this world, one. People are happy in their difference, and it's important that we accept people as they are different and we allow them to be who they are as long as it doesn't hurt you. Don't forget to like, subscribe. I'll catch you on the next episode.
Introducing the epitome of luxury living, Kalu luxury villas and suites, your private sanctuary of opulence and elegance. Nestled amongst the lush, sun-kissed landscapes of Durban, KwaZulu-Natal, this Kalu luxury villa is a paradise of tranquility, offering breathtaking panoramic views of the neighborhood. Step into a world of refined luxury where every detail has been meticulously crafted to create an atmosphere of sophistication and comfort. This villa is kept within a gated and secure property for your peace of mind. The Kalu Villa is available for both short-term and long-term stays, making it the ideal location for your next vacation or special event. This villa boasts spacious living areas and floor-to-ceiling windows that flood the interior with natural light, making you feel at one with the surrounding beauty paired with multiple terraces, an outdoor lounge, and a dining area. Live the dream, make memories, and indulge in the life you deserve. Contact us today to book your stay or to learn more about this exquisite property. Your oasis of opulence awaits.